anawaga, 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 anawaga ifani. Anawaga, 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 anawaga mferani. Ngikusiani, sikola upangi, okalira kupirira. Koma sikoli makuto, usiwadija wa koma sokono. Koma chomwe mungazio, ine wachikuda, ino wachikuda. Mungu watu, ni mmozi tisai wale kwatu. Koma yue, ine, timange, umozi. Akabwela wena, kuchokera kunja, kuzara kuna miza niwe siramu. Akabwela wena, kuchokera kunja, kuzara kupusisa niwe kiristu. Uzi wa uzo, ine wachikuda, chivade wachikuda, afuno umozi. Ifa maamu, titatizani, titukue maamu, wosa ukai. Nipoti sapana, kama kazi pembezo, sinachokera maji kwa kutari. Panda pake Zuka maamu, zuka iwe Wapu sisiva kukwana Ndipo anako zigama Zoka zoka chita kumpesa chisoniwe Monga mose inenda pwela Kuzao mbola ntundo waga Bale wina opere vera Zeru zake andizuzula Wapu ikanani pakati patu Ukare sokole Wina ufuna kundipa monga momwe Pera mui kuputo Koma chonde usandipe chonde Chonde usandipe liwe mbale wanga weni weni Sindi nazengati wandale koma ndaza monga mbale Sindi nazengati chimbala ngono koma Usandipe, chonde,